Kuleli sonto kuvuka mjita sinilethela isitori sokuba ubaba sokunakekela umndeni nokubalansisa impilo.
Unabantwana banga?
Bangobayi.
Ukhona owakwamlobola kulabo mama bonke.
Akekho.
Indoda ekhule ithola konke ekudingayo kodwa ayinayo ivision for umndeni wayo.
Mothi ulungisa ngapha kuvuleka ngapha.
Ngabe izimisele ukuthi ilungise konke ofanele ukulungise ukuze iphinde ivuke futhi?
Impumelelo namawala. Ngathi akazithembi ukuthi angakwazi ukuhandle abantwana.
Ngizobavikela.
Kanjani? Vuka Mjita.
Each week, kunomjita okumele avuke by artistically opening up in the workshop room. Go deeper kuma conversations in the consultation room. Azam ukuthola healing through i-performance in the theater room. Overcome iy'nkinga zakhe in the war room. And finally, reflect to rise in the mirror room. Sithi Vuka Mjita.
Igama uMondli Makhoba ohleleni Vuka Mjita kuMzansi Wethu. Namhla sihamba emzileni wempilo kaWill. UWill unabantwana abayisihlanu ulindele oyedwa. Komama abahlukene. Kunezinto acabanga ukuthi uzenza ngendlela. Kanti cha. Safanele abuze amakhehla. Vuka Mjita.
Sanibonani bafowethu.
Yes, sawubona.
UMondli Makhoba.
Mpumelelo Will Bikwa.
Mpumelelo Bikwa. Bethu bani?
Ngithabule Jahe.
Thabo. Okay. Ithi nje vele nginike ama-jacket.
UMondli uvula umnyango to i-workshop room where he gets the guest with their confidence to create an artwork as a Caesar, our main guest, to open up.
Mfowethu, siyakwamukela ohlelweni Vuka Mjita. Mungase usitshele nje mhlambe kabanzi ngokukhula kwakho, ukhula ekhaya, ukhule kunjani?
Mina ngikhula ekhaya izinto zikahle yazi. Engakusho nje ukuthi basically I was born with a silver spoon kahle kahle.
Okay.
Ya ngikhule ubaba ya angitetemisa nje kodwa kunesandla esiqinile futhi ukuthi ngikwazi ukuthi ngimaintain i-manhood yami. Because uyazi uma ukhulele elokishini. Yaliwa abangani niyaganga lezo zinto lezo nje phezulu ubaba beka strict. But ya ukukhula kwami ngikhule ekhaya elikahle elinasijonzi futhi.
Okay.
Ya.
Uvuthu ubani kuwena?
Umngani wami.
Umngani wami.
Ya.
Ngicela ukuthi okwamanje as sixoxe akha nje isithombe sesikhomisa ukuthi i-fatherhood kuwe ibukeka kanjani. Ungasebenzisa kunopende la, ungasebenzisa noma yini la, konke nje lokhu. Ungakusebenzisa.
Okay.
Mfowethu, nihlangane nini noWill?
Yo, primary school.
Primary school.
Yeah,
primary school. Take us through there. Bekunjani? Ebe umuntu onjani yena?
Bengisasomfana substantially younger. So mina was on a higher grade. I think bengihambelana nobhuti wakho la.
Yeah.
Yeah, so that was primary school. Bekundile nje kungaka primary school. So I didn't really pay him much mind.
Yeah.
Sihlangana years later forming this relationship. What I noticed is a person that's outspoken. Uyaziphilela, uthanda abantwana bakhe. That is the one thing eyenza ukuthi sondelane kakhulu.
Okay.
Yeah.
Kuhle ukubona ukuthi uMpumelelo has a great support structure around him that also shares his values.
Will, unabantwana bangaki?
Bantwana ba 5.
Bantwana ba 5. Okay, unonkosikazi?
Not per se inkosikazi kodwa nginamaphati amabili.
Unamaphati amabili?
Yebo, abazanayo.
Okay.
Yeah.
Unesithembu?
Yebo.
Okay. Labantwana laba bavela kubo labo mama?
Laba babili ngabathola ingane omama abahlukile abahlukene nje bobu. Ulwazi unoma wakhe,
yeah.
Firstborn. Bese kuba uShumba unoma wakhe. Yebo. Bese kuba uMalitsatsi. Ilo mdala.
Yeah.
Sine ingane eziwu-2. Bese kuba uHleni.
Okay.
With the day-to-day complications that most people face in their relationships, it's going to be interesting ukuzwa ukuthi uMpumelelo umaneja kanjani empilweni with 5 kids, 4 different women while in a polygamous relationship.
Lesithembu sakho seyintombi siyezwana.
Yebo.
Kukhona vele ukuthi badonsane nginwe.
Mm.
But I guess kasitswana ba re ntwa kya badula mmogo.
Mm.
So yeah. So there are those instances but kubuye kulunge futhi.
Kubuye kulunge.
Yeah, kubuye kulunge.
Okay.
Lahlahle umuntu ka nenkinga benginenkinga naye ubaby mama lo munye.
Muthi lo munye
ngilahle.
But they oh bani phela umuntu lo munye
ngiyazi. Owengane wesibili.
Okay.
Ngoba masiyolanda ingane umuntu bomuzomthola agqokile kahle. Mase ngibuye emotweni umuntu usekagqoke lokho okuncaneke manje yabona.
Mm.
Manje nami ngayibona no no no.
Ubonani umuntu? No no no.
Sengathi udelela umuntu wami noma mhlambe uzama.
Oh suku hamba naye.
Yebo.
Okay.
Yeah. Okay. So ngagcina ngitsaza ukuthini ngona lokhunja ngikhathi communication naye. A communicate ihambe via umuntu wami bese thina siyibothi siyenza kanjani bese silungisa izinto.
Okay. Asibuyele ke la esedlophuze. Fatherhood. Sichazele kwenzekani.
Indlu ukuthi i-fatherhood kumele wenze sure ukuthi kuba ne-shelter.
Mhm.
I-family yakho is well protected and well taken care of.
Mm-hmm.
And ikhaya elifudumele elinenjabulo. Ingakho ngifuna ukuqhuba amakhala abe i-rainbow. Ngibonisa ukuthi kumele kube ne nokukhanya endlini, kuhlale kujabuliwe.
Mm-hmm.
Nanoma kuney'nkinga zakhona.
Mm.
Bese la ubaba, umama, ingane.
Yes.
Shuthi kumele kuhlale kuhlangene.
Okay. Buthaba.
Yebo baba.
Njengomngane kaWill, yini mhlambe ohlala ufisa ukumtshela yona njengomngane wakho engamsiza kunoma yini ocabanga ukuthi ngamsiza kuyo? Amazwi obuhlakani ongampha wona empilo ungathini kuyo?
Well, conversation that we had earlier on, or not today, is uyawazi amagwegwe wakhe. Ngamtshela ukuthi azicoce.
Kungani usho kanjalo?
Ngingacazicoce in terms of isifazane.
Okay.
Yeah, akathi ukuzicoca. Angithi manje ukhethile futhi udonse two. Akazicoca amehleke ukugijima kakhulu ngaphandle ngoba kuyomoshela okukhona.
Isaluleko esihle from Kuthabo, holding his friend accountable for his decisions. There's still some work that Mpumelelo has to do. So Uthabo uzosishiya as his friend continues to the consultation room.
La, kunalo mnyango.
Okay.
Lo mnyango siwufanisa nomunye kweminyango ethile empilweni yakho.
Okay.
Uzosocela nje ukuthi uzivulele wona bese ngikulandela mina.
The blue door leads to the consultation room where we get to unpack the story more and more and begin our therapy process.
Mfowethu siyakwamukela e consultation room.
Yeah,
yebo Vuka Mjita.
Nasibona.
Ngithokozile ngale ma uthi iqiniso yalithanda.
Yeah.
Iqiniso liwumoya omuhle. Kodwa abanye libahlala kabi. Siyalikhuluma ke la ekhaya. Mhm. Ungathi uyindoda eqotho.
Eqinisweni ngasho ukuthi ngiyindoda eqotho kodwa not 100%.
Okay.
Ya, ngikhulumela iqiniso. Zikhona izinto eziningi ezingishayayo nami. Endinga ukululekwa kuzona.
Okay. Ake sizame ukungena kuzo lezo zinto lezo. Ngokubona kwakho izini lezo zinto.
Eyokuqala, I think kunezinto engizama ukuzishintsha and ezingeke zize zishintsheke emhlabeni.
Mhm.
Give me the image lesa yomuntu wesimame.
Mhm.
Ogqoka izinto ezishort then ahambe ngaze ema mall.
Mhm.
Igima kubuke kahle.
Okay.
Yeah.
Kungani kungabuke kahle?
I feel like it's public indecency in a way.
Okay.
Ukuthi sike yahamba yafika nasekutheni ngigcina sengibona kahle ukuthi shothi abantu besimami kuze ba gcine mhlambe sebadlwengulwa izinto ezikanjalo.
Mm.
Clearly izinto abazibizela zona.
When we come back on Vuka Mjita.
Ukhona wakwamlobola kulabo mama bonke. Akekho. Awukwazi ukuthatha intombi uthi isithembu sakho leso.
Uzabavikela.
Kanjani?
Mothi ulungisa ngapha kuvuleka ngapha.
On Vuka Mjita today, silandela umpumelelo, who has entangled himself with a lot of women, which has caused significant trouble for him. There's lots of work to be done.
Why, Ula? Yine kulethela.
The way engizibona ukuthi mhlambe abantu besimami ngiba atheka ngakhona ngama post dami ku Facebook.
Mawusho njalo usho ukuthini?
Ngilo muntu lona opostayo ukuthi
okay.
Why abantu besifazane they just wanna take umuntu angalethe something etafuleni? Why kumele yonke into be based emntwini wesilisa? And then they go out cheating, and then we blame your daughter for not being there. And then at the end of the day, come I'm a DNA test.
Mm-hmm.
So clearly, these
are very wrong and dangerous sentiments that Mpumelelo has. Enye yezinto ekumele ayilungise.
Nobani unelungelo lombono. Mhlambe masithola imbono efana nale kubalekile ukuthi mhlambe sivezwe ohlukile ukuthi angikholwa ukuthi khona umuntu oyibizela ukuthi adlwe ngulwe ngoba umuntu nomuntu ufuna kwazi ukuzilawula kuye ngaphakathi mhlambe mawunga ngichazela ukuthi kuwe kusho ukuthini ukuba indoda
ukuprotect and not emndenini wayo kuphela.
Mhm.
Nasemphakathini.
Okay.
Indoda umuntu okumele abe nesithunzi.
Mhm.
Indoda umuntu okumele anakekele izingane zakhe.
Manje uma uno mama babantwana abahlukene.
Mhm.
Lelo khaya uthu lakha kanjani?
Yona ingishayile ngeke ngize ngithi ibo beba wrong. Nami clear khona amaphutha bengwenza. Kodwa mase sihlulene I believe ukuthi ngcono sitedelane sesiyofocusa emntwaneni o-understandayo ngathi ulwazi usisomdala.
Mhm.
Laba abanye usimba unala ushumba
ima
magama abantwana bam.
Okay, ngizo ma characters e Lion King.
Yeah, cuz I am a lion.
Okay.
Yeah, isithakazelo saka bigwa uShumba.
Shumba?
Yes, so Shumba means lion.
Lion. Yeah. Okay.
Okay, ubaba hayi cha hayi. Abekayisoka ngoba so 14 masiphele. Inganza kababa. Ngathazi ukuthini? Mhlawumbe indlela okumele ngihambe.
Kubukeka ngathi uMpumelelo is trying to follow in his father's footsteps and is yet to come to terms with his role in the troubles his family is currently experiencing.
In lifestyle yakho. As will. Oh, mama laba bobabili iba affecta kanjani?
Lapho sengibone khona iba affecta ekuthenini babuye kube sengathi bafuna ukuba ku competition in a way.
Out of class.
Lo makayenze loku for mina.
Mhm.
Lo ayimphathi kahle.
Mhm.
And kukuthi bebashap beba communicate. So nje ay leyo iyaba affecta kakhulu because omunye akafuni omunye afune maka nami uthi isikhathi sakhe and ngeke omunye ahlale angafuni uthi kunenkinga ephuthumayo manje
so manje uyilungisa kanjani le
ey ngiyazama ukulungisa yazi baba eqinisweni nje ayi ngiyazama mothu ulungisa ngapha kuvuleka ngapha so into engizitshalayo ukuthi okay ngikubona abandawonye kusukuthi kumele bathandane bobabili bazele into eyodwa and akekho umuntu wesifazane mhlawumbe othanda ukushera or ini or makwenzakalani.
Mm.
Kodwa akekho umuntu bengimphoqile ngathi ahlale.
Yeah.
Yeah. Mina ngibheke ukuthi I wanna be what my father didn't be.
It seems like Mpumelelo is still chasing his father's approval, but now finds himself struggling to stop his fairy tale polygamous relationship from falling apart.
Ukhona owake wamlobola kulabo mama bonke. Bonke labo mama banekani zaphi yes. Akekho. Useqale nini. Ukhona umntwana owake wamhlawula.
Sengike ngavela kodwa ngizange ngiqede.
Yikho ke ngithi useqaleni. Ngoba uma wona emzini wendoda, uyahlonipha. Wena unayo inkosikazi. Uneyintombi. Awukwazi ukuthatha iyintombi uthi isithembu sakho leso. ayinto engekho leyo ukulala lokho. Njoba wena kade unqoma ubusoka bukababa. Nawe usuyayenza lento enzo ubaba. Yabo. So manje kwesinye isikhathi mhlambe mawusayenza ngathi inhle. Kodwa ayinhle eqinisweni. Ngoba ikubuyisele emuva. Yabo. Ucabanga ukuthi abantwana ba happy.
That one I wouldn't know, but sengayibeka ngithi 50-50. Lapho engibona khona ukuthi hayi cha ngiyageja. Ma promises ami kwesinye isikhathi angikhiphi abantwana bami. Isinari engayenza baba ngicela uzongilanda kusasa. Ngithi okay ngizoza. And not thinking ukuthi umntana usuka abambe lapho. Ukuthi ubaba muyezwa bona unale injabulo le. Then ubaba mdisappoint.
Ungathi utsathi nohlengiwe nawe. Ni happy ngale triangle. Like honestly happy ngale triangle le.
To be honest, yona is stressful, you know, kukhathaza kwayo, kodwa ngihappy ngayo, but bona abekho happy since bangasaboni eye to eye.
Okusha la nikho happy. Ngoba injabulo kankosikazi iyayijabulisa indoda yayo. So manje wena uhappy kodwa amakhosikazi akho, I mean osisothana nabo abekho happy. Leyo happiness ayiphelele.
Yeah.
Ucabanga ukuthi yokuphelele?
Ukucabanga kwami right now ngeke kuzokunceda, but it's all in God's will. That's what I can say.
Okay.
Because I cannot predict ukuthi kusasa kuzokwenzakalani, to be quite honest. But I'm hoping and praying for the best.
Okay.
Ukuthi sengathi bangabuya. Okay, bangaba bangani. But bakwazi ukuthi uyabona lona makadinga lokhu. Uyabona babambisane ngoba ngithi siza ngento eyodwa ukuthi siyakha.
Ubhuti omdala still has a lot of work to do with Mpumelelo.
Sesifike lapha ekutheni ke nawe umnyango sizolandela wena, sicela uzivulele.
Olo.
Yebo ba.
Through the black door, we go into the theater room where it's about acting out and playing with certain props for our guests to face moments from their past as they prepare for what lies ahead in the next room.
Lama balloon lawa. A representer abantwana bakho nemizwa yabo. Ngifisa ukuthi ke la mentally go deep to Will, iya emzweni ka Will yonke. Imizwa yakhe ngeingane zakhe zonke. Lawa manje amabhaluni lawo amele ezinye ingane mhlawumbe ungaba nazo ongazazi. Ngoba uma silalela umlando wempilo yakho, lokho kupossible. Ngithela sikhulume iqiniso. Ngesikhathi uthi kumntwana ngiyeza, ungezi, ubreaker isithembiso, nawe uyabreakela. So manje kubalulekile ukuthi ucabange before wenze. Ubaba bakho o ukuba ubaba kwakho kuna kungagcini kuwe. Sengilalele isitori sakho ngingasho ukuthi umuntu oyicabangela yena leyo nto leyo kufanele ishintshe impilo le. Nansi into ofuna ukuyenza, uzoyenza kanjani?
Uzabavikela
kanjani?
Kahle nje ngoba bomuzi ngibaphi ikhaya labo elifudumele.
Uzobavikela kanjani?
Ngibaphi ikhaya elifudumele, ngibaprotekthe kahle nje abantwana bami. Ngikele ukubadisa. Hhayi,
nangelimala. Kodwa uyamvikela wena.
Ubaba uvikela izingane zakhe. Hopefully this exercise shows Mpumelelo the role he needs to play in his children's lives. When we come back on Vuka Mjita.
I don't know mama babili wena.
Kanti waye ngaphaka right ngachitheki.
Angithi unake khona unakile ngala.
No, akukho kanjalo.
Mpumelelo namawala.
Awuyena uwili kule mizi. Ufana nenja.
This is Vuka Mjita. Before the break, we saw Mpumelelo in the theater room, where he did an exercise to remind him of how a massive responsibility being a father is.
Ngicela ugibele la. Ngicela ulule isandla sakho. Okay. Skondisa isandla. Skondisa.
Yeah.
Skond. Yes. Okay. Impilo yakho le. Will. I don't know mama babilwa. Omunye wabo lona ingane zakhe. Nangomunye wabo. Babalanziseke, bangachitheki.
We hope this exercise helps Mpumelelo realize ubunzima bempilo azifake kubo, balancing life with two women.
Ngala kuyachitheka.
Phela la sidila ngemasila.
Impilo yakho ayibhalansile.
Igcwele kakhulu nangapha.
Yebo, bakhona abantu bayaphila. Baze banabanye abantu obaphe bona wena. Ungahlulwa impilo yakho ekhethwe wuwe. Loku kuchithekile la.
Gcwele kakhulu.
Abantu bayaphila.
No. Kanti waye ngaphaka right ngachitheki.
Angithi unake khona unakile ngala.
No, akukho kanjalo.
Chitheka kakhulu. Balansisa.
Leyo nayo nolo ngibalansile ngizimele stagnant. Ngapha kugcwele kakhulu ngapha. Kodwa ke ngiyakuzwa ukuthi uthini.
Yeah. Yini ozoyenza ukulungisa?
Kumele ngibalansise.
Kanjani?
Hey.
Nempilo yakho ime kanjalo. Uzofika la ukhathala khona. Futhi mhlambe sekufikile.
Yona is stressful. Ngiyazama ukuyilungisa yazi baba. Mothu ulungisa ngapha kuvuleka ngapha. Hey, ngikhathele manje.
Ukhathele impilo?
La. Hayi impilo.
Angithi uyabona? Kuthi uma ukhathala wena kwenzekani?
Mm.
Fanele ilunge.
Hey.
Yabo? Impilo yakho ke le. Imess kanje.
Mpumelelo still has a chance to get his life back in order before everything falls apart.
How do you feel after doing this? Ma uyindoda. Uyahlela kuqala. Awuyitholi useyimele ongaqondi ukuthi ungene kanjani kuzona.
Okay.
Uma kwenzeke kanye, iphutha. Mase ulibona ukuthi iphutha yalilungisa. Ufuna kushintsha indlela ocabanga ngayo.
Yebo.
Wena okade uthi ngale, umuntu wesimame ogqoke into efishane, u-invite abantu ukuthi bamrape.
Kushuthi abantu besimame ukuze bagcine mhlambe sebadlwengulwa izinto ezikanjalo. Clearly, izinto abazibizela zona.
Leyo mentality leyo.
Melishintshe.
Melishintshe. Ngoba iyinkinga ma ngabe ucabanga kanjalo. Ubuhlungu nobuhlungu obenziwa kumuntu, kwenziwa omunye umuntu, akulona iphutha lalo ozise ubuhlungu.
Ngiyakuzwa kahle.
This is good to see. Finally, some accountability from Mpumelelo.
Kunalo amnyango ngemuva.
Okay.
Yes.
Lobovu,
ngicela ukuthi uzivulele wona ngizokulandela.
Okay.
The red door takes us to the war room, where it's ultimately about breaking the chains for our guest ukuthi abhekane ngqo nezinkinga zakhe.
Okay. Siyakwamukela sisohlelweni Vuka Mjita. Uyambona umfowethu? Ubani kuwe?
Mpumelelo umuntu wami.
Umuntu wakho.
Ubaba umntanami.
Mhlambe mangingabuza ukuthi ebudlolwanini benu ujabule?
Ngijabulile kodwa zikhona nje izinto ezingijabulisi kodwa ngifile ukuthi ezinye vele kufanele silungiswe.
Okay. Njengaziphi?
Umphumelelo unamawala. Mangu ukuthi sike saba ne-argument. Angikwazi ukuthi ngavuli i-voice note yakhe ngiphakathi kwabantu. Ngoba ngizothola ukuhlazeka, ukuphoqakala nje.
Ucabanga lokho kwenziwa yini?
Usuka nolaka futhi unamagama amabi.
It's clear that all is not well in Pumelelo's polygamous relationship.
Njengoba ubheka ikusasa, kuthini kuwe uma kwenzeka into ezinjalo?
Ungiphatheka kabi.
Akuyibhekise kuyena direct.
Pumelelo, now uyazi kade ngikutshela ukuthi angithandi uma kuwukuthi sisixabene mina nawe. And bese wena uma ungisendela ama-voice notes ungithethise ngathi ngumntwana ungibonisi. Ekuwukuthi ngesinye isikhathi ungathi ngiyayivula i-voice note leyo thola ukuthi ngiphakathi kwe-family yami. Bangamangala ukuthi kahle ukhumbule ukuthi mina nawe siku-relationship asikathathani.
Ukhona owake wamlobola kulabo mama bonke labo mama banengane zabo yezo. Akekho. Usecaleni-ke.
Bangamangala ukuthi kahle umntana wethu la sekawumfazi walo mfana noma makuwukuthi yena uzokwazi ukuthi amcontrol ukudlula ngendlela thina simcontrola ngayo.
Nihlala ndawonye?
Mabathathi ba-spenda amaviki. Yeah.
Uhlengiwe doesn't seem to be happy with this arrangement.
Umbuzo enginawo ukuthi why uthi umntu wami? Why umbiza kanjalo?
Ukukhuluma nje iqiniso. Umelelo kuningi. I think nenye into eyenza ukuthi kuze kube ngathi ye-competition. Le nto leyo ukuthi uhlenge ngakasebenzi nomunye uyasebenza. Okay, sise-right no-sis. Bekanokungi-texta. Every time mangi-texta, okay. Indaba yokuthi senza kanjani ngemali yasendlini, ukudla kwasendlini. Ukukhuluma nje iqiniso mina foresight lami kunzima. And kakhulukazi bengingathandi ukuthi ngize ngibuzo kuye. Ngoba mina uma ngikhulume nomuntu wami, ngifile ukuthi mhlawumbe yena sekangamdlulisela-ke. Kodwa ukuthi yena angaze angibuze ngaleyo ndlela leyo. Ngifile ukuthi akusinayo indawo yakhe.
When we come back on Vuka Mjita.
Angithandi ukuthi ngifune umuntu sengathi inkomo. And ngiyamazi ukuthi akathandi manje umjiki.
Kahle uyathanda ukuthi kugcine lakho.
Ucabanga ukuthi kungamethemi ngokuphelele kuvelaphi?
Umelelo has seen how his father did things as a partner and a father. Njengamanje, usezithola ezicathulweni zikababa wakhe. It is time to change the course of direction for those in his life.
I-anger yakho ucabanga ukuthi iphumaphi?
Hey. To be honest, ngeke ngize ngithi ekhaya, I was not abused. Ngeke ngize ngithi esitradini. Engingakusho ukuthi, baby, eqinisweni nawe, you know very well ukuthi endangalo vele ulaka nginalo. And nginokuba nenye i-temper yokuswitcha fast. Kodwa into engayithandi, angithandi ukuthi ngifune umuntu sengathi inkomo. Wayabona inkomo imilahlekile. Ngawazi ukuthi ishonele noma iyephi, I mean una-iPhone. Amanamba ami uyawazi ngekhanda. Why ungazama ama-means ukuthi okay, nakho nginodadewethu, azokuthi ifoni yami iflat and mhlawumbe Mpumelelo lokhu uyangifonela noma uyangi-text. Ithi nje ngimenza ukuthi abe aware. No, baby, ifoni yami icimile ngilana e-3 or ngila kuphi. Kanjalo, it makes it easier for me.
Okay.
Ukuthi nanoma ngithi mhlawumbe okay, awuthi ngike ngisurprise umuntu wami, sengiyasho nje. Awuthi ngimambisele lokhu engimambisela khona. Ngingasuki from endlini, ngidrive nge-lakeside
ngisuka nimthuli ngibuye ngize ngapha ngingamthuli ukuthi sekaphumile mhlambe uye ubona umngani or ini yeah izinto ezinjalo kufana njengomuntu uhamba ebusuku engizwani naye uyojive ziyangihlula
okay
ngiyazi yangihlula and then ayiyazi ukuthi hayi angizithandi
alright
uyazi ukuthi nokuthi ma ungifuna ungifune leso sikhathi nanoma kungathiwa ngiyakutshela ukuthi ngihleli nomndeni shoot kahle kahle uyathanda ukuthi kugcine lakho nangaphandle kwalokho eyokuthi uzolokhe efonela amakhazini bayakhuluma ukuthi kahle kahle umuntu bakho kwenzakalani yini akakuthembi
ucabanga ukungamethembi ngokuphelele kuvelaphi ungabuki kude
I think masikhuluma kanje in terms of a relationship iphuma from lapha ukuthi umuntu ke waba ku relationship
okay
kule relationship leyo bekunama incident ukuthi uyafona umuntu omthuli
all right
mawufika kuba umthuli ifone ivaliwe and ngiyamazi ukuthi akathandi manje umthuli noma ngemrasela
mangabe efona engakutholi uye yenze njani
eh ngiyathola ama message angichika nje kwenze njani ufone icimile
Why do you think that is? Kuvela lokho. Why vele njalo umqalo ukuthandana?
Eqinisweni umuntu wami ne.
Mhm.
Ngeke ngize ngithi bekavele anjalo. Kodwa unakho lokho. Ufuna ukuthi makafuna umuntu wakhe amthole ifoni manje nga ringa naye kai 1 angangithuli. Manje awungaphendula ifoni wenzani ukuphi
uyabona? Okay.
Yeah.
Anthembani. And there's a problem. Anethembani. Kuzokwenzeka ufone umuntu ongamtholi ngoba ubhizi wenza something. Akukona ukuthi uma ungifonela ngenzani. So kubalulekile ukuzethemba.
Kungathi uhlengiwe nompumelelo bayathandana, kodwa their lack of trust seems to be a hurdle they need to overcome.
Singabaholi. Angithi omama basigibela amakhanda. Kodwa ngithi kufuna sixabana sinjalo kuleyo argument ngaleso sikhathi. Kufuna ukuthi thina ngoba ithina abaholi, ithina inhloko zamakhaya. Kufuna ukwazi ukuthi ubone beyond i-argument. Ngoba ukuxabana kwenu kumbe ungaboni ngaso linya kusho ukuthi anisathandani. So kufuna ukuthi izinto enikhulumayo kumbe amagama eniwakhethayo manikhuluma. Nazi ukuthi ngikhuluma nesithandwa sami. Ngikhuluma nesithandwa sami. Umuntu engimisela ukuthi ngiqhubeke ngiphile naye. So amagama abaleke kakhulu ngoba into masuyishilo.
Yes, yeah.
Wayizwa uyizwile. Nansi ke le, uyilungisa kanjani leyo kungazwani komama?
Lena yona, uyabona lena samele ngilungisa cause nanoma ngithi ngiyakhuluma ngapha. Hayi. Hey, hawume kancane. Yabona so kwabona ukuthi yawuthi ngezwe amanzi ukuthi kusekupholile noma kusashisa.
Niyazi kuma relationship ukuthi kuba number problems sometimes. Naba na isikhathi sokuthi nikhuluma ukuthi masifika siba nenkingo soyilungisa kanje. Masikhuluma singaboni ngaso lenye siyokhuluma kanje.
There was a time lapho esike sa temper kuyo sake sathi ukukhuluma ngayo. Asho ukuthi mina ngicela noma bathi siyaxabana. Before siyolala singene ingubeni. Sibe yonke into siyilungisile.
Kuyenzeka lo.
I've never seen it yenzeka. And then I bengimtshela ukuthi yazi umuntu wami angazi ukuthi le nto leyabuyikhuluma buyikhulumiswa yini because le nto leyo it should work. Uthena makakhuluma indaba ukuthi no le nto le eyenzakalayo 1 2 3 4 ufila sengathi she's been attacked kahle kahle ukuthi ukwabona ukuthi ningabantwana bomuntu. Niphila nomama. Ngoba lo munye akasebenzi futhi yena manje sekumele yeah ngaze ngagcina ngibatshela ngathazi ukuthi mina ngizonikhipha sike siyodla kuzobe kungasiyimeeting because ngisafuna ukusensa ienergy kuqala ukuthi okay manje sokuyisa isikhathi sokuthi ngingagadla na
ugadla kuba
kubona bobabili
ugadla kanjani
kahle ukuthi mase ngikhuluma ukuthi okay na into kumele ilungiswe
ugadla kubo njengobani
njengomuntu wabo.
Hi bo Shumba, what's this?
Ngithe ku Will, he needs to think.
kufuna cabange ahlele before enze izinto ngoba impilo yakhe ibe ilokhuzana iseries yezimo ayithole sephakathi kuzo bese zama kuyilungisa sephakathi loko kugcina ku compromiser angithi outcome kanti uma ukube uyahlela athi ngizokwenza kanje kanje engakenzi then uzokwazi ukuthi ke izinto ziye phambili ucabanga ukuthi ukhona inhlelweni zakhe
ngiyazi ngoba siyakhuluma
okay isikhathi uyabanaza nabantwana mhlambe wena njengomama mawubuka kuba isikhathi esanele mhlambe esingamthokozisa umntwana
okokuqala nje ngiyavuma ukuthi uyabathanda ne kodwa nje isikhathi hayi akusiyinto engiyibonayo ngendlela mina engithanda ngayo ukuthi abe naso ngaso enye esike sakhuluma ngayo mara that's one it's too deep ngoba ingomntwana ekuwukuthi akanakekelekanga kahle kumama wakhe
when we come back on Vuka Mjita
ungathi akazithembi ukuthi angakwazi ukuhandle abantwana
awuyena uwili kule mizi ufana nenja
angiphathi kahle
yena mamisi uyenzeni
We are almost done with today's session of Vuka Mjita. But it's not done until we can find a way yokusiza uMpumelelo with his co-parenting challenges.
Bengimcelile ukuthi amthathe.
Mhm.
Yena ukhala ngokuthi uMpumelelo akazithembi kahle kahle. Ungathi akazithembi ukuthi angakwazi ukuhandle abantwana.
Mawubheka wena sis, ingalungiseka kanjani le?
Mina uyazi ukuthi nginasisikhathi Mpumelelo. Especially sabantwana ziningi izinto ezenzakalayo ngisaba nokuzisho.
No, mhlawumbe ufuna izinto uzisho azizwe.
Umama womntwana uyabashiya. Uyabashiya abantwana ahambe ayilaya khona. Abashiye nomntanakhe omncane. Usekana ngakhe?
So probably one, nas.
Abashiye abantwana balove esikoleni makabuza umntwana ukuthi wayengayanga esikoleni mama bekangekho bekangishiye nomntwana kithi so now kube ne-situation la bekangena ejardini labantu uhamba nabantwana bayotshontsha i-cross so mina I feel ukuthi uMpumelelo kumele ayenze i-plan especially ngalo mntwana lo specific because umama uyamgroma ukuthi abe yilento le angayithanda ekugcineni ubabakhe uzobe ethetha yena amaminsi uyenzeni amaminsi okuthi umntwana avikeleke kule mpilo enjalo
uzobavikela kanjani
babikhayele ufudumele ngibaprotekthe kahle nje abantwana bam ngikele ukubadisa hayi
nangelimala ake sithi lokhu ke mhlambe Asikubeke kube yiqiniso.
Okay.
Kuphatha kanjani wena njengobaba womntwana ukuthi umntana
wakho? Angiphathi kahle.
Manje yini oyenzayo ukuyilungisa?
To be honest, into kade sisayikhuluma ukuthi yazi ukuthini, next year ithi sibone ukuthi senza kanjani, ukuthi abuye azohlala ngapha.
Okay.
Yeah.
Enye into, ubuholi, ukwenza, akona ukukhuluma.
Ngenza ngamtshela nokuthi mina mawumhlazana ungithatha bengisecela ukuyisa abantwana anginankinga nokuhlala nabo nawe uyakwazi lokho
ayivamile le
ya
kodwa wena unayo uzizwa kanjani ngalokho
ngizizwa ngibusisekile
yeah
ngoba nayo mama angajela ukuthi ngisanokusho ngimbonge.
Okay, lalela mkhulu.
Yeah.
Asilungiseni into kanje. Asidodisane manje.
Okay.
Umuntu nomuntu unabantu abamphetha.
Yebo.
njobe zalwa emndenini. Abantu bakubo babheka ukuthile ngaye njengomuntu osifazana. Wena kufanele waziwe kubo kalitsathi, waziwe kubo kasisihlengiwe ukuthi ubani. Awuyena uwili kule mizi. Yabona kwamanje ufana nenja kule mizi. Ngoba awuhloniphile khona. Abathokozileke. So kufanele wena uzakhe ligama kubo nakwasisi lokuzana ulitsathi. Ulungise konke ofanele ukulungisa.
Umpumelelo has been living like a man with two wives when he has not taken the necessary steps to marry these women. Kumele azame ukulungisa.
Khona kuzokhuphukela kuzoba isteep because kusase ijourney end.
Yes.
Kumele ngilungise ebantwaneni. Kahle kahle yibo kumele kube priority. Ngikwazi ukuthi mabangaba bonke endaweni eyodwa ngihlale ngiba nesikhathi. Ngiphile nabo kahle kahle. Yeah. Bese ngilungise indaba yabomama.
Leyo ilungisanya.
Ngendlela efanele. Kumele ngivele. Then I'll take it from there ukuthi okay, going forward. Yeah, sibambisene kanjani. Siphilisane kanjani.
Kuhle ukubona umpumelelo stepping up as a man and a father.
Siyabona ukuthi acting isibuzo ukuthi uyamthanda yini. Ngiyabonakala.
Ngimthanda kakhulu.
Yeah. Sengivala la. Ubaba wakho uphile impilo ethile. Uyabona ukuthi le yampilo yakhe yenzeni kuwe. Le trend ifuna uyivale. Umkhokha lo. Ofuna ukuthi usukume wena njengebhubesi othuyilo uvikele abantwana bakho. Sisi wami, ngicela ukubonga isikhathi sakho, ngibonge nengqondo yakho kulokhu. Mfowethu, nawo umnyango ugcine. Siyoyivala manje. Ngizokulandela.
Umnyango wokugcina brings us to a moment of reflection and closure as our guest takes a look at the man in the mirror.
Sise mirror room man. Uma ubheka leya nsizwa usizwa kanjani?
Ngangizizwa proud.
Uzizwa proud. Yini le ekwenza uyiqhenya?
Njengenza ngiyiqhenya ukuthi the journey that I took as a wish nabanye abantu besilisa bangayithola earlier because it was very inspiring, educational, and kunama skills umuntu bekawalekha ingakho bathi ufunda uze uyofa. So yeah,
ngiyathokozisa ukuze ukhuluma kanjani ngoba kuneyikhathi la bengiba tough kuwe ngoba ngifuna ubone iqiniso. Ngicabanga ukuthi futhi njengoba usuzizwa kanje kusho ukuthi kusebenzile. Siyakubonga lokho. Uma sifika ekseni sicela ukuthi usakhele isithombe sokuthi i-fatherhood kuwe ibukeka kanjani. Te uqala nje wakha nansi indlu. Lesi sithombe sonke basihlanganisa saba nje. Emva kwayonke le process sisafana?
No.
Yini eshintshe?
Because labo kuyimi kunendlela engifuna noma bengicabanga ukuthi kumele kube ngakhona. But yonke le process le ingibonisile ukuthi kunezinto okusamele ngishintshe.
Yeah.
Kuze ngifike la kule fatherhood le engiyifunayo.
Yeah. Iziphi lezo zinto mhlawumbe ungayishintsha? Nanga amapeni asekhona. Ungazithi kancane. Ungasho ukuthi ngokuza kuvuka Mjita namhlanje uvukile?
Yeah. Ngivukile kakhulu mentally. Yeah, mentally, yeah.
Mm. Sizwile e consultation ukuthi uyibhubesi wena. Liyabubula. Ibhubesi.
Ngoba naye inyamazana ngiyayibona
manje. Uyabona inyamazana, alibonge. Babukele emakhaya igama uMondli Makhoba ohlelweni iVuka Mjita kumzansi wethu. Bafowethu kukhona ukuthi ube ubaba, ucabanga ukuthi wenze izinto ngendlela okufanele uzenze ngayo. Kanti labantu obathandayo abakuzwa lokho futhi abakuboni. Ingakho ke kuthiwa indlela ibuzwa kwabaphambili. Vuka Mjita.
We hope the changes he makes on his artwork zizohambisana with the changes he needs to make in his life. Azokwazi ukunakekela his 5 kids and the 2 women he wants to share his life with.